Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. All the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings, a place often low. You know the night's magic seems to whisper at hush, and all that soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my lover? Can I tonight? I can't wait till the morning has come. Now I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. When you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble. da 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 da